Sasa kama unatuma chini ule wewe kwani unataka kuhakikisha sasa.
Thank you.